Ngizothi abantu besifazane bayadlula ebuhlungwini obukhulu babese bayamboza. I will share my testimony ukusiza nangomubani ongenela elimele ukuzazi ukuthi sisemthumbeni ongapheli. Sisemfuleni ogeleza amanzi okuphila. Sisentabeni kaJehova. Uma ngifika ngafika la ekhaya mina ngo sekusekhaya manje ngafika ngo 2011. Mangifika la ekhaya I was very wounded. Ngashonelwa umyeni ngineminyaka u 24. Ngesikhathi umyeni eshona watsho kaugesi azangagule azangaginqekele moto. Kodwa sasisendlini samuzwe sememeza ukuthi ucela sibuyise ama main switch. Masiya ngaphansi kwemoto sathola ukuthi udlikizwe ugesi usephihliza amagwebu sazama ukumphuthumisa esibhedlela wafike waphelela khona ngaleso sikhathi ngangikhulelwe umntwana ene 4 months esiswini kwakuyinsuku zikakhisimusi ngiyakhumbula ukuthi ngalelo langa sasibuye ukuyothengela ukhisimusi kwakumhla ka 23 kuDisemba mayeshona umyeni ngikhulelwe kwalungisela umngcwabo ngesikhathi sibhizi silungisela umngcwabo I did not know ukuthi mina engi-accuse ngokumbulala nahlala ke emzini waze lafika usuku lomngcwabo ngaleso sikhathi babezama ngayo yonke indlela ukuthi ngidragwe ukuze ngingakhali kakhulu ngenxa yokukhulelwa zafika lezo insuku kwaba umngcwabo umngcwabo ngomhla ka 31 kuDisemba abantu bejabula behlukanisa unyaka mina ngangihlukanisa ukuphila kwami nomyeni wami ngaleso sikhathi hayi kwadlula ke actioneni komyeni I was still grieving kwathi sekuno 3 months umyeni eshonile ngathi ngiye esibhedlela for inormal check up ngafika ukuthi umntwana akasanyakazi angidlulisele kudokotela uma ngifika kudokotela wathi lo mntwana usengo 3 days eshonile wathi kuzofanele umbelethe lo mntwana ngangihamba ngedwa esibhedlela wathi kuzomele wazise umndeni kuqala ukuthi sekunalenkinga akunankinga nokuthi uhambe nesiso esisesimele nje ungagoduka ube sibuye ngakusasa uma ngifika ekhaya bathi ngeke sikwazi ukulala nomuntu onomntwana ongasekho wathi udokotela umntwana ushone ngenxa ye-hypertension wayesengo 7 months kwakuwumntwana wentombazane uma ngibuyela esibhedlela ngafike ngafakwa e-labour ward nabantu abazobeletha abantwana abaphilayo uma ngingena e-labour ward nami kwangathi ngizobeletha ophilayo because ngangingakakwazi ukuxoxa isitori sami komunye umuntu ngangingeke ngikwazi ukuphaza ukuthi ngishonelwe umyeni manje sekushone nengane uma ngingena esibhedlela e-labour ward women are so excited because they are expecting ngiyazi ukuthi mina njengoba ngizongena la I'm expecting nothing uma ngifika e-labour ward ngicele kudokotela ukuthi ngeke nikwazini ukungihlinza athi yena hayi sizokuinjusa ngithi mina ngicela ungi-operate dokotela nivele nimkhiphe wathi ngeke ngikwazi ukwenza isikase yengane ongeke uyibambe ngakho kungcono ukuthi uzibelethele nga-injuswa I went through labour for almost 13 hours abanabantwana bayazi ukuthi umama nomntwana kufanele baphushe kanye kanye kodwa uma umntwana engasekho uyiphushela wedwa ngakho i-pain is doubled ayi ngabeletha-ke I went through labour ngabeletha umntwana ngabona ukuthi ubesemuhle sekhulile ngaphuma esibhedlela kwafaneleke umndeni ungithathe siyofihla umntwana. Wafihlwa ke umntwana, I was in and out of hospital ngenxa ye depression. Ngesikhathi ngisesibhedlela umyeni wami wayenamatekisi, wayenamabhizinisi. Ngesikhathi ngisesibhedlela abasemzini wami bahamba bayo-aplayela into ekuthiwa i-letter of executorship. Ukuthi ukwazi uku-claim izimali zomuntu kube wena ongamele i-estate yakhe. Bavunyelwe enkantolo ukuyenza leyo nto ngoba kwathiwa I'm mentally unstable to handle business issues. Ngathi uma ngiphuma esibhedlela ngaphuma ngingenalutho beklaimwe konke okubiza umyeni wami. Konke ama-life cover akhe yonke into. Ngiyatshela ukuthi noma ngabe bayithathile imali kodwa ngoba nginamatekisi ngizokwazi ukukhulisa undodana esasinaye owayeno-4 years ngaleso sikhathi. Ngathi as long as esekhona amatekisi ngizokwazi ukumkhulisa umntwana wami ngawo amatekisi. Kanti angazi ukuthi that was just the beginning. Kwaba nemithingi yokuthi namatekisi sesizowathatha. Ngoba usamncane usazophinda umthole omunye umyeni adla amafa ala ekhaya. Ngahlukunyezwa-ke emzini kwazanywa kaningi ukuthi ngibulawe ngenxa yokuthi kwakuthiwe ngibulele umyeni. Kanti ngeshwa abantu abazoqashwa ukuthi bazongibulala bazi abantu basekhaya. Bafona bathi tsheleni leyo ngani igoduka, ayikho into eyihlalele laphana. Ngahlala ngabekezela because I was trying to honor my husband. Ngazama-ke ngaleso sikhathi ukuthola abanye abantu ababafelokazi njengami. Ngoba ngangifuna ukubuza kumuntu ukuthi iphilwa kanjani impilo enjena. Kusurvive kanjani usuku lokuqala nolwesibili nenyanga yokuqala nolwesibili. Kodwa angitholanga noyedwa umfelokazi ongangami ngaleso sikhathi. Angitholanga noyedwa umuntu obene-stillborn at 7 months. Ngangifuna nje umuntu engizorelate-a naye, engizokwazi ukuthi uma ngixoxa indaba yami athi naye uyayazi. After 6 months ngarifeyo komunye umama owayeshonelwe umyeni naye. Ngenza i-appointment ngacela ukumbona, ngafika seyitholela umuntu ahlekisana naye. Ngabona ukuthi kusho ukuthi yami indaba ayifani neyomunye umuntu. Emva kwalapho ngagriva ngambuza uNkulunkulu ukuthi what have I done to deserve such? You should know ukuthi there are relationships obakuwona noba nawo ngenxa yokuthi abantu can relate to what you have and who you are. And bazohlala nawe as long as who you are and what you have is still there. But as soon as lokhu kunako kuphela, bakushiye ngathi abakwazi ngoba abasakwazi ukurelate-a kwisimo odlula kusona. Ngafunda ngaleso sikhathi ukuthi le nto ekuthiwa ama-relationships ayikho. Abantu benza ubudlelwane nawe ngenxa yokuthi they can relate to you. If they can no longer relate to you, you are not of use to them. Ngaluza abangane, ngaluza izihlobo ngenxa yokuthi ngangingasekho rich ngendlela engangi-rich ngayo. Umyeni wayengithengela imoto, kwafika isikhathi lakhona bese sebengixoshisa isiZulu-ke emzini. Ngahamba ngabuyela ekhaya. Uma ngibuyela ekhaya ngihamba nale tekisi-ke nale moto-ke nomntanami una-4 years. Nale moto ngezwa kuthiwa sebeyayifuna. Ngithi uma ngidrayiva kube khona abantu abangilandelayo. Indlela engangi-highly depressed ngayo, ngangithi uma ngidrayiva ngizohlangana ne-truck, ngiyizwa idume ekhanda kumina. Ngibe sengiyasidedela i-steering, but the grace of God sustained me throughout the process. Malibonge igama leNkosi. Ngabuyela ekhaya kwangqobo ngayoba yintombazane. Ngafika ekhaya ngingasenalo nekamero lokulala. And nasekhaya basangamukeli ngoba ngisekho rich. Ngoba nakhona bengibaluleke ngoba I have things. Mase zingasekho ngalalela nje ekhaya. Umntanami ngithi uma ngimhambise e-crash sigibela amatekisi omyeni wami. Singene sikhokhe adatshulelwe ama-taxi owner. Rand no 2 rand ngoba bazi ukuthi ingane yeona. I was so humiliated. Kwakukhulunywa ngamatekisini ngikhona ukuthi uyena-ke nomfelokazi kasibanibani ngoba yayingakaze yenzeke ngasekhaya into enjengaleyo. And mind you kwakusathabu and ngangisamncane. Ngahlala ngagriva ngathi uNkulunkulu ene yini le ongifake kuyona. Akukho nomuntu ongangisiza angitshethe ihanjwa kanjani le ndlela. Kwafika isikhathi la kufanele ngiyidayise imoto ngoba nayo bayifuna. Ngabuyela ematekisini ngayinhlekisa. Ngangisebenza ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula ukuthi ngangithi uma ngingena etekisini kuthulwe, uma ngehle etekisini ngizwe kunguvaze abanye bengihleka abanye bengizwela. ngathi uNkulunkulu angengihile makusangimanga kule ndawo ngoba yonke into eyenzeke khona njalo mangihamba i-reminder Gani saba ngisho ukuthatha iBhayibheli lami ngiliveze mangiye enkonzweni kwakungathi ngingalifihla ngoba ngisho ekhaya kwakunalento yokuthi you must have done something kuNkulunkulu uNkulunkulu ukhona into akuqalishela yona akekho umuntu oshonelwa yindoda engangawe akekho umuntu ophinde ashonelwe ingane aphinde aphuphe zonke izinto ikhona into oyenzile kuNkulunkulu nami ngangiphenda njalo feeling ukuthi there is definitely something wrong ngami but God knew better And uNkulunkulu wangisustaina abantu bengaseduze kwami. uNkulunkulu waba nami abantu sebengijikelile. And kwaba yisona sikhathi engadrawa more closer to God. Ngesikhathi ngikwi-pain yila engangirelate kakhulu noNkulunkulu. Ngoba wayengekho omunye umuntu owayengangisiza. Wayengekho futhi owayengafika ngishumayeze. Ngoba ngangifuna umuntu ozongitshela ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni engihamba ngayo. Nama amavesi ngiyawazi. Futhi nami ngingawakhowutha but sengifuna umuntu onereference yalento enginayo ngoba amavesi ngiyawabona nami lento engishaye ngikubona amavesi akekho yini okwazi ubuhlungu bami nongangitshela ukuthi kuphilwa kanjani nabo ugwalisa kanjani ifomu lokuthi usuyinto uzisho kanjani ukuthi umfelokazi but wayengekho njalo Ngifuna ukuzosiza abantu besifazane noma ngabe kuphi ubuhlungu noma ngabe iphi transition odlula kuyo ukuthi likhona idwala elithwala umuntu lime naye ngakhathaza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi ngimuve kule ndawo uNkulunkulu wathembeka wangiphe umsebenzi ngayosebenza Cape Town ngahamba nomntana ngayosebenza khona indlela engangilimele ngayo ngabe ngingene eshaweni kubhavu ngifaka amanzi abemaningi ngoba sasihlala ku-one bedroom flat ngingafuni ukuthi umfana wami angibone ngikhala ngifaka amanzi kubhavu ngikhalele khona ngize ngizumeke namanzi azabande ngoba I was feeling so much pain nanokuthi I was so rejected wayengekho nonendaba ngikhumbula ukuthi uma ngithole na umsebenzi wayengekho nokufuna ukungisiza angiboleka imali yama-flight ukuze ngimuve ne-Cape Town wayengekho ngisho ofuna ukungisiza ngemali ye-rent kodwa uNkulunkulu wama nami ngoba uNkulunkulu akamshiyi umuntu ngoba uNkulunkulu akamlahli othandiweyo wakhe ngoba uNkulunkulu uyayinethinda iduze epheleleyo kwahamba ngathengisa e-Cape Town ngaqhubeka ngafuna uNkulunkulu but nami ngiza ukuthi ayenzi isense lento engiyenzayo abantu abangangami benziphaphila impilo abayithandayo baphila kamnandi kodwa mina ngiloke ngiza ubuhlungu kodwa futhi ngiyaphikelela kubona lobo buhlungu sengiseCape Town yafika iGod's Army mina ngizelwa ubaba uMJ Sithole wafika iGod's Army yaba seCape Town for almost 3 months ngahlala khona uNkulunkulu kwakungathi ungihide ebuhlungwini ukuze ngingoni wayengisustaina ngehlazo lobufelokazi ukuze ngingaboni ukuthi kufanele ngibe sezweni kwakungcono ukuhlala kuNkulunkulu kunokuhlala kubantu ngathi sengiseCape Town iGod's Army yaba seCape Town yamuva yaye-East London nga-assign ukuba u-area manager wase-East London ngaqala nane-bleeding problem eyimangalisela ngithi uma ngehla kwi-flight ngiphume ngiyinto engaziwa ngiye uma ngiya kudokotela athi isibeletho sakho is damaged kufanele sisikhiphe ngathi uNkulunkulu amyanga ngiyakholwa ukuthi usazongibusisa ngomshado ngiyakholwa ukuthi usazongipha abantwana ngiyakholwa ukuthi lesi simo sazodlula angikwazi ukuthi isibeletho sami sikhishwe wathi udokotela kuzomele sisikhiphe ngathi ngicela unginikeze 3 days ngiye kuNkulunkulu uhambe nkankanti ngizoya kuntengele eGod's Army e-East London ngangisebenzela khona uma ngifika khona umoya engcola ngi-instruct ukuthi I need to give imali ye-R2,000 ngathi uma ngiyibeka phambi ngapha kujobe wathi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni ngathi mina i-promotion ngakhohlwa isimo enganginasemzimbeni ngazobamshela nge-promotion ngakusasa ngabuyela etendeni uma ngibuyela etendeni ngahlangana nama-traffic cop ngoba ngangizama uku-overtake i-truck lawo ma-traffic cop nganikwa i-fine ka-R2,000 ngakhala ngathi uNkulunkulu you cannot do done this to me. You know I'm seeking you even after everything that I went through. Yini manje le final 2000. Manje ufike endeni, wadumisa uSisikhanyo, wathi methathu kwaBujob, wathi kunomuntu wesifazane ethi uzoyokhisha isibeletho ezasidlavazekile. Ngifuna ukukutshela ukuthi siyokoda esisha kunesikolo sasezulu. Yakhasha ngaya phambili. Yathi mangifika phambili, wathi mangakhona ukuthi kanti indodakazi yakhe lenenkinga. Wathi ele manje uthi uNkulunkulu ukunika isibeletho esisha. And ngempela yaphela nya ayiphindanga yangihlupha leyo nkinga. Mangifika kumsebenzi engawunikezwa, ngafika nginecompany car, into engasengijwayele ukuhamba ngamatekisi ngenyawo. Mangibuyela ekhaya ngiyabona manje ukuthi abantu sebeyangibuka ukuthi can God really restore her? Uyena ngempela nosedriver futhi ngoba uNkulunkulu wethu bazana nithembekile. Noma uNkulunkulu wayingenzela lezo zinto kodwa my heart was still wounded. Ngangisanakho ukuthi kodwa ngiwumfelokazi. UNkulunkulu wangisisa ngabuyela eKZN as a regional manager. Mangibuya ngatshelwa usisi wami uTho wathi khona into ekuthiwa yintshukumo asiye khona. Wathi kodwa kulalwe ezihlahleni ngathi hayi Tho ngeke. Kayinyonga nemidoda leshaqeni uyazi ngiyayisaba inyoka wathi uThomi hayi kuthobe kunandi kunonkulunkulu omningi. That's okay sizoya. Ngibuze kwabanye bathi hayi sike sizwe ngayo. Yayingakagwali-ke indaba yentshukumo ngaleso sikhathi eThekwini. It was 2011 ngaleso sikhathi kwase ku-after 5 years umyeni ashona. Kungawo u-2011 January uTho esengitshele ngentshukumo kwashona umawami. UNkulunkulu ngeza ubuhlungu ngoba naye wayesengithanda sengibona ukuthi sekumnandi nasekhaya ngoba uNkulunkulu usengirestorile izinto ezazilahlekile. Ngovele washona uma. Ngiyabuza uNkulunkulu ukuthi why do you take everybody that I love away from me? What I want to teach you not to depend on anyone but me alone. What wathi ngifuna ukukufundisa ukuthi ungowami awuyena owomuntu. Wonke umuntu engangithi ngisondela kuye uNkulunkulu wayemhlehlisa ngoba uNkulunkulu wayesadila nami ngaleso sikhathi. Ma ngifika la entshukumeni kanti sizolufeka uDobi angifoneni uma ngiyendeni ngithengeka nothando kwabantu bakule ndawo ngoba uthando kwakuyinto engasayazi. I had identity crisis. I was wounded. Ngani ngazazi nokuthi ngiyi-introduce ngokuthi ngubani kam. Wasifunela uma wathi ngikuphi. We were welcomed kamnandi la. Sakhonza uzwa ukuthi uNkulunkulu ukhona from esangweni uzuyongena. Ngabuya emva kwalokho weekend esasize kuwe kwintshukumo ngathi ngeke ngicela siyothandaza kule hambaba. Ngiyakhumbula ukuthi kwakukhona uRondo siseseklasini. Ngangena kuRondo ngathi weNkulunkulu ngicela ukuxolela bonke abantu abangenzi ubuhlungu. Ngicela ungisize kulo Rondo ungenze ngidlulise bonke ubuhlungu elibenziwe abantu. Bebengakwenzi kimi kodwa bebekwenza kuwe. Futhi uNkulunkulu bebesetshenziswa nguwe ngoba wena uNkulunkulu ubufuna mina. Ngathi weNkulunkulu I am a wounded widow with no identity. Ngidressed in the shame of my widowhood. Ngabe kule ndawo bayalapheka yini abanjengami. WeNkulunkulu ungangipholisa yini iy'londa zami. WeNkulunkulu ungangenapha yini ubuhlungu ami. Ngiyakhumbula ukuthi kunobhuti wami ovele waxoxa ngendaba yokumuntu obeletha ingane isiyi-stillborn ukuthi siyiluza kanganjani izinto zethu kamoya ngenxa yobuhlungu. Kwakungathi ubuhlungu kunethumba elikade lihleli lingakhumbuzwa. Indlela engayikhala ngalelo langa eplazini ngakhala ngezwa ukuthi laphuma ithumba. Kwayimange idila nayo yonke i-pain yobuhlungu ngoba all these years I was trying to be strong for my son. Ngingadilanga nepheni endlula kulo. Kulowo rawundi ngakhala ngaze nganala nganaba. And from that day ngazi ukuthi my healing isentshukumeni ayikho kwenye indawo. Ngathi ma ngifika la emzini kaNkulunkulu ngafika ngingazazi negama. Ngathola indawo engizobizwa ngomanqono. Ngathi awukanti Nkosi yami uNkulunkulu kukhona nabangiteketisayo nabangithandayo. Angazi wena ukuthi ubhekene nami kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi noma ngabe ubuphi ubuhlungu ongene kuleli tende unabo kunebhalisamu lasegiliyadi elikwazi ukupholisa bonke noma ngabe yini usathane ikhona iverse engithandayo kaJobe chapter 5 athi uya waphula amathambo ami athi kwadumese waphulile uphinde yena futhi awahlanganise namhlanje noma ngabe uluse umyeni through i divorce noma through ukushona kwakhe ngizothi move on and heal. There is a balsam in Gilead. Noma ngabe kunesteam poly experience, he's watching move on and heal. There is a balsam in Gilead. No doubt any money such as so good man, check and then got the work you have to win. Work you have to win. Got the work you want to do. What's on that? I will let out. Who was up, keep up on the soup? Who was a man in a pump? Give them in the pain. God, I give them a good little man. Who's Samaya and the Lagos? Demand the Lagos. Set them on a man. Where the madness has a man who saw this day. God will tell you what you have for the pain. He's not in a man. Release the pain and move on. So that when you stand in front of the nations that a God has called you for, woman called on the speed, Utiweb as a man, in God I am, she you've done in the 4 years, this one time of Utiweb, I've done in the 15 months. Ukulukulu wama nam from day one, akazam shia, kuse kume manje, gobi mtuala, aba puzamu nekane, noma bonke baka sesta, God a call amasosha awakhiwa ngokuthwalisekela tamatisi kodwa amasosha akhiwa kulahlekelwe izinto amasosha awakhiwa kumakhonasi kodwa amasosha akhiwa kulahlwa nabantu oba laba kulahlile namhlanje izothi wamuntu kankulunkulu awubambe nanti isi these are open